Yes.
Oh, I stop for also camera. Your top high traffic light. Ewo obua Kumasi and kan kwantimpon kase so. Se wo hwe sabre ya yama off. Nanka enya hwe kwa na di se MT34 gina ha timi direct traffic man ne makon kan. Nan so ebi ni ha. Enti abaya wo gina ho to nsuo. Ano no ankasa e direct traffic nkakra akra. Enya na dwuma enti di oyɛ no. Wo for so bi ano oyɛ. Obi bɛka samra kwa so eni so oyɛ. Nso agya sɛ yɛma off bia na sɛ wohwɛ sɛ ne pinche pinche ɛkɔso ha akɛnkafo ne ntɛma ɛyɛ na na wɔde nso abayɛ tu ne ho si hɔ yi bibia ɛkɔso kama 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 kama